how sa nne ke le thoko hela o tsena mo go tsone. Another one here. Wa bona ha o sa ile sente thoko tau gona o tsena mo ene, bona re tshwana le bojang, re tshwana le boja exactly camouflage sheets. Ha o sa nne ke le thoko hela o tsena mo go tsone. Wa bona matho a yone gore a ntse tshwana le boja exactly. And then keep it.